Nyeni chuba ilo, mana mshuba vyose, watule nye mishio nita nyawe. Nyakuba wa mawaramu tombo ishira hami mpia wama kumuruni. Nyakuba wa maseru kie ushika kanji mje kiki no muruni. Nyakuba wa sekretari jenerali wa kafu, maseru kie presidenta wa kafu. Nyakuba wa maseru kie FIFA. Nyakuba wa uramatari minara ya Gitega. Nyakuba wa murongoi ishirahamwe Seno. Nyakuba wa banyakuba wa murongoi komisyon njeva matora. Nabajeye njwe inguiza. Nyakuba wa mnyama wanga mkuba FFB. Banyakuba wa zege na kakrezida kwa FFB. Banyak kuwa wa twahora na muri komite executive ntaro sama hingwe yuko tubandanya turi ku muri komite executive banyak kuwa wa mwesha makuru umwe mwese mucuba imana yamuhaye tugira mahoro iterambere ry'abantu mu Burundi. Nagomba mbanze shimi mana mshuwa jos yoya tuzini amahoro niki kokwa twazindu kieko kikaba kigenze neza bisigura yuko uhoraho yabaye hagati yacu. Ndashimira abajejwe umugwi abantu umugwi ujejwe amatora ubuntu bazitwayemo neza cyane kuva mu matora ya makomine mu ntara none twabisozereye ku rwego rw'igihugu berekanye koko ubuhinga n'ubukerebutsi n'ubushobozi babifise tukaba tubashimira. Tugashimira kandi abazibukiye amashyirahamwe ya FIFA na CAF kuko berekanye yuko tutitanga twirorera bantu badufashije muri byinshi n'ubu turiteze yuko bazobana nibadufasha sekretari jenerali ahejeje kubivuga neza aho gukerera turafitaniye imibonano kugira ngo tuvugane ibyo bazobandanya badufashamo. Ngashimira na mwibwa bamenyesha makuru kuko niwe muriko muratanga inkuru z'ukuri amajambo yavugiwe ngaha yose byakorewe ngaha ni mwebwe muri byabona abazovuga ibitandukanye n'ibyabereye ngaha n'ibyakoretse ngaha ni mwebwe muzobibishyuza. Dushimire rero bivuye ku mutima uwo nategeka guherako ariko nabikanda bibona dushimire bivuye ku mutima umwubahwa nagiye gusubirira nyeniteka reverie ndakundi kurino ku ntambwe nziza yarangejeje ko umupira w'amaguru nkamwemerera nemera na mwebwe mwese muri ngaha yuko intambwe agezeho yarangezeho itazosubira inyuma ahubwo tuje kugira ngo twongereze. Yarabivuze njyo ati weho gutambuka neza twe twarahita twarahinduye ingendo bisigura yuko aho byabagarangoye na gatoyi twebwe tuzohakora kandi turi kumwe nawe. Yakoze byinshi byiza ntubimba ndatondagura ariko icyambere muhera ko nubwo yakuye akajagari kandi kahizihiziye umupira w'amaguru mu Burundi mu myaka yahera tukabona yuko iyo ngendo tuzoyigendera. Ikindi nuko yemeye kutitoza kandi amategeko yabimwemerera. Bisivuga yuko intambwe ya demokarasi mu mupira w'amaguru ugeze kure. Aho rero n'abandi tuzobibandaniriza ko impanuro zitandukanye zaravuzwe ku kijyanye n'iyo ngendo. Hari ubwo twibuka byinshi by'imisezero ya kijyambere, n'ubu tuzobandana. Tukamusaba rero yuko yodukundira akatwama hafi. Ntamenyere nka ba bandi ati hasigaye umwe. Oya, turacyamukeneye muri byinshi, kuko yari amaze kumira akabuye kavuga ngo mu bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru. Ibyo yakoze ni byiza, ntabinura navuga ngo mbandane Ngomare, kuko ni byinshi. Nagomba nshengoneraho mwebwe banyakubahwa mu izina ya bose. Nk'uko ingingo y'indwi na cumi n'indwi mu masitati agenga FFP munkundire, mumfashe mumenye guteka uwo nsubiriye, dushobore kumugira Perezida d'honneur muri Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi. Murakoze cyane ko mumwemeje, muziremeye mu gukoma amashyi. Turi aho nyine hajya ngo ntawe utagira mukuru we. Nisunze izo ngingo nyine nahejeje kuvuga, nagomba ndabasabe naho nyine mumfashe. Ndazi yuko umufasoniri yasekera yakoze byinshi n'uwakibikora, twarabivuze bikwiye. Mwese muramuzi akamaro yagize mu ruhara rw'umupira w'amaguru. Nawe nyine ndabasabe mumuhundire, tumubwire mumubwire Membre d'honneur muri Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi. Murakoze kandi ko mumwemeje mu gukoma amashyi. Aho biranyeretse yuko intango ibaye nziza, kuko iyo mubinyangira nacyambona yuko nzohava ntamba niyorera. Ariko ndabona yuko turi kumwe kandi izogenda neza. Nagomba nshimire rero abashoboye kwitoza, reka n'abasohoye nabarenga bashimire, kuko hakoze demokarasi. Ndabasabe kuri mwe mwatowe, ntimuhave mugenda mwivuga amazina ngo murabahinga ngo murakomeye, muvuge amajambo adakenewe kubo mwarushije. Ntacyo byobafasha, ntacyo byobifasha. Ahubwo aba batarose amahirwe yo kubandana cyangwa yo gutorwa, tuzoguma tubakeneye, kuko twese umugambi dufise ni umwe, ni wo guteza imbere umupira w'amaguru. Ntihagire rero uhabasimbira hejuru ngo ndakomeye cyangwa ndomeze gute. Mu mezi ya nyuma imbere y'uko uyu munsi ushika, haravuzwe byinshi byiza bibi, ariko ntibyagujije yuko abantu baguma ku kivi. Kuko iyo dutakaza umwanya kuzariko biravugwa, ntacyo bwari kutumarira. ariko no sabari muko umutima wa fere ari wo kugoma uturanga kuba yaravuze iri nariri yumva mahoro ntangorane n'imwe kuri jewe ihari mu myaka 13 narimaze nkwana komisiyo ngejeje umutekano na fere nkozwe muri fere jewe aho rero ntangorane n'imwe irimo ariko mwana ndo akaruka turi mu mvuga no bari buko amaposte atandukanye hola harabonetse abantu barenga biri bahiganwa bizibu bari buko hola hadakahaze kuko ahantu hari batanu bagabanyaga ikibanza kimwe batandatu bane murumva yuko baba barabonye yuko hari ikwiye guhindura guhinduka ngasaba rero abagize amahirwe yo kuhajya mujye ku kivi tujye ku kivi twese kugira ngo aho hose hari akanenge tuhakosore ayo mahirwe navuze yuko tuzopanga tubakeneye nimuhave rero mucike intege cyangwa mumwihebure ekada turazi yuko mufise ubuhinga ubumenyi n'ubushobozi aho rero tuzokwama tubakeneye ntihagire utwarwa n'agashavu n'utwarwa n'ibivugwa ngo azohave aba intambamyi kuri aba muhejeje kwitorera mwebwe nyene imigambi nari mvuze bikwiye ntabwo subiramo kuko umwanya uracyariho muzotarabira ku bikorwa ijya migambi yene niyo nzoza muratwishyuza mudukebura aho biba byagoranye ariko nkatera intege ku bantu bafise imigwi mvuga nti twebwe tubasaba nk'uko uwasubiri yari yabivuze mugerageze mubwire imigwi y'abakiri bato kandi twebwe turemera kuzobashyigikira ku buryo kuko ntituvuga ngo turafise promi divizio ikomeye tudafise ubugwaruka twese rero tujye ku kivi nkasaba abajejwe amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu ntara gukorana neza n'intwaro aho bibagoye batubwire dufashanye twese nabo nyine nkabahamagarira gutunganya amahiganwa basabwa mu mahomine yose y'igihugu kuko nk'intara usanga ifise amakomine indwi ugasanga n'amakomine abiri cyangwa atatu yitunganije murabona yuko haba hakenewe izindi nguvu kugira amakomine yose ashobore kugira ihiganwa ni kuri icyo ndavuze yuko tuzoza turatanga amanota kuzobatwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara yigenjeje neza hazobaho agashimwe kiwe nk'uko haba agashimwe k'umumenyereza mwiza cyangwa umukinnyi mwiza w'umwaka natwe niko tuzokora muri ayo masosiyasiyo yo mu ntara sinavuga yose mu ndayamare ariko nagomba nsubire ngaragaze umunezero mfise na cyane cyane nshimira abagize inama ya bose ku cyizere bahejeje kutugirira nkavuga nti tuzokwamana mu bihe byose kandi nimwabona nsitaye nimuze mureke kuvuga muvuge hakiri kare kugira ngo dukosore umwami agirwa n'abagabo mundi iryo tegeko no munsi mugaca mundeka nujya nimerera mukirere ni mwebwe rero ubandanya mushyigikira perezida wanyu mugashyigikira komite executive yanyu kuko ni mwebwe mwayitoreye. Abayo ndangije nongera kwizeza abo dukorana hafi gusumba FIFA na CAF ko tuzobana tubakeneye, kandi ndazi neza ko bazokwama babikora. Nongeye kubashimira bivuye ku mutima, mvuga ndi ni harambe umupira w'amaguru mu Burundi, ni harambe mwebwe mwese mugumya umupira w'amaguru mu Burundi. Murakoze, Imana izagira.